Utshona?
Akhenge ngokumlathatha andigethi ndoba ngakuthi ngoba imnali movie siyibukela yebo. So xa ifika phambi hey zi alien imtaka nembuka nenazo zike.
Yeah, so nomfanekiso ne. Yeah. Jonga masimani menu yokutya namanzi.
Amanzi. Disikaya. Alezi uzojika lo manzi abe ngumdilea umfaxangiweyo. And right here.
Okay. I can.
Actually Hando bemfuna uyitsho. Ma. Mncane. Aliwe mandando yazi ngixelele. Bekuthele ukuze ndibene nezobenza siza apha.
Ubune nezi nya?
Hewe, into he, phazana nathi into maza. He wethu kujunjula ndiso.
Hayibo.
Ukwazikhathana zama nozama bandithe he. Atiyazi ngoba. Because umnandando unwabile mani like unwabile inhliziyo yamkhulekile ntando engathi ngathi dadza mafutheni olive oil mabish uphele iphele waiter ncoba iz waiter ndinxa ndinqaniwe dadza
sine menya yakho please man yike
ifoni yam tifuna umbonisa lo bhuti ba hope ikona yazi kolento endindifotile futhi I'm just okay right jonga bhuti wam ananoba yinto le nto niyibuza yanaba yibrick or yibhati ngu-amund somewhere there nantsi 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 nina kampeyo
yinto
oh aman bring that a sort of pizza
okay
aman
bring me sanai
it's 6000
infection details are nayo man
okay
two steaks as well medium rare with sides on it and then on patela manzi na ice
nomel khona le ngoma ke sana and he iwas bendisevile nje na oh hayi yabona ke noza magqirha
mhlambele ngixesha ne xesha lethu ngokwile
okay amandla wonke kuwe sandlana na